I whakatīnana atu te mano tāngata ki te marae o Hoani Waititi I te rānei mō te rā o Waitangi. Hei tā te rangahau a te Okiwa McLean e ki ana ngā kai whakahaere ara te whānau o Waipareira. Koenei te tau nui rawa atu o te katoa mai te timatanga o te kaupapa nei.
Maru ana te papa o Hoani Waititi Marae I te iwi e whakanui ana I te rā o Waitangi.
It's the celebration of no alcohol, no drugs and whānau friendly at all times, you know, and no violence.
Tahiraurima te kau tāra te pūtea ka whakapaua e te whānau o Waipareira kia tūai te rā whakanui o Waitangi ki Waititi. He whānui tonu ngā kaupapa pēnei I ngā pēne waiata. Tu atu rā ki ngā toa kaimaha o tēnā iwi me tēnā iwi. Tai rawa ki ngā kaupapa pārekareka mā ngā tamariki.
It's well spent in rejoicing in who we are, what we are, and we're leading it. And we're the biggest event in the whole of Auckland.
Kei tēnā me tēnā ōnā ke whakaaro mo te rā o Waitangi. Nā kona I whiua te pātai ki te whakaminenga. He aha ki a rātau tēnei rangi whakahirahira.
Ko te whakakotahitanga, te mea nui. Just kia ware, kia kaua tātou e ware ware ki te tino o te Waitangi.
Kaua ko te Māori ko te Pākehā anake, engari kia ngai te iwi o Aotearoa.
As far as I'm concerned, it's like a signing of the treaty and just a good holiday.
Whakapaetia ana ka tere pipi whākau atu te whātekau marima mano tāngata. He kaupapa tēnei kūā roa e kōkiritia ana e te whānau o Waipareira. Hei tā tamihere mō te hapori, te take.
We can only get better and we can only upraise and stand up and lift ourselves. And one day we won't ever be seen as a burden in the community, but we'll be seen as the solution to all its problems.
Hei te rimakaraka I te ahiahi nei mutuai te kaupapa nei. Te Okiwa McLean, te karere.